abarimyi bijukiye gushira mu ngiro migambi bisaba yuko basaba ifumbire nyinshi tugeranije n'iyo bari basanzwe n'irisanzwe itangwa turavye ibihe vy'irima biheze byarabonetse dufatiye ku irima ry'agatasi gaheze tugaca turaba n'irima ry'ubugimpeshi byarabonetse neza yuko abasavye ifumbire babaye beshi cyane kubera batewe akamo kandi bitavye n'akamo katewe n'imishobora mukuru y'igihugu cyacu cy'u Burundi kugira ngo baje ku kivi bagwize umwimbo. Ikirundi kintu twabanza kubabwira nibyo turabona neza yuko hirya no hino usanga hamwe avuga bati nitwarusa ifumbire abandi ati twebwe ifumbire rikirashika itebye. Iki rero nicyo gituma ariko ndababwira nti nikintu turiko turakurikirana aha mu bushikiranganje ndusinziriye ni ukuvuga ko abakora mu bushikiranganje hirya no hino bari kurakurikirana iki kibazo ku neza y'umurimyi. Aho umurimyi avuga ati jewe ndakeneye ifumbire umuntu aheza akaraba ati mbega ifumbire yihuta yoshikanywa n'iyi. Twagiye tubona hariho ifumbire bita totahaza cyane cyane mu kiyaga cy'imbo twarabonye neza yuko iyo fumbire totahaza byihuta ko iyo fumbire ishobora gutangwa. Iki rero kiriho kiratangwa kandi n'ibiharuro tubona ko nawe utaronga icyegeranyo neza biri kubiragenda neza. Hariho n'ahandi barimyi bavuga ati turakeneye ifumbire ya imbura yihuta naho nyine cyo nacyo nyine twagikoreye kugira ngo turabe neza ingene byifashe. Ubu rero nibaza ko ari akajyo keza kugira ngo duhumurize abene gihugu bumve yuko iki kibazo cy'ifumbire kiri mu myitwariko ya leta kandi turiko turagikurikirana turi mu minsi ya nyuma gusozera iteragira. Mugabo rero mwibyo bijanye n'iteragira nicyo tubereye umushikiranganje hari impano zigenda zihabwa abarimyi bakamenya bati mbega iki gihe tuzotera ibihe ivyo kwera n'ibihe ibyo byose tureza tukabikurikirana kugira ngo tumenye neza uko vyifashe abarimyi bagenda baronka impanuro nyine bavyifatamo.